Nyime en ni oganda jo Kenya ne okodong'o oko mar nyiso pachgi e wi okang' ma jatend piny Kenya William Ruto kao mar weyo oko duol ma jotend migepe. Thothgi orwako okang'no kendo yang kaka okang' mokwongo mar keto telo makare e pacho ka.
Mana tok jatend piny Kenya William Ruto lando weyo oko sirikal mare, oganda jo Kenya wuok oko manyiso pachgi e wi okang'no momako thothgi kod bwok, opogore geno mane gigeno ni jatend piny ne dhi timo. Oganda jo Kenya ne orwako okang' ma kamano.
Namba achiel, wagone Nyasaye erokamano kuom winjo wach mar Gen Z. Ruto iriembo jotend migepe, mano point mane wakwayo namba one. Gik mane odwaro pod ng'eny.
An adwa mana go erokamano ne Mr. Ruto kuom golo jotend migepe. But gi pacha to pok otieko, nikech by golo jotend migepe onyiso maber ni en owuon bende en incompetent. So en bende onego bed ni ebe opave way for ng'ama nyalo manage Kenya.
Moko kuomgi kata kamano ne okwayo jatend piny mondo owuok migao ma jatend jotend migepe momaki kod Musalia Mudavadi, mane giyango ni jataro kod pend chike ma pacho ka.
Owe Mudavadi, owe nang'o? Owe nang'o? Owinjore ogol gi te kano ogolo. Aneno ni mondo ogol gi agola te nyaka ma pod odong' kaka Mudavadi gini. Gol mondo wabed gi kwe nikech piny inyore.
Bende kwayo ni ogol mondo jatend piny obi oduok piny kwan jotend migepe mobiro yiere tilo machielo maneno ni omenda mathoth ok otigodo e chudo mage.
To kendo wakwayo mondo waduok weche mag expenses piny. Cabinet with the year number next, obedi gi at least 15 cabinet members.
Kikelwa ting' moingowa. Cabinet obedi joma tiyo ne jopiny mondo jopiny bende ofungre piny.
Gidwaro mondo yier jogo manigi lony e tayo migepego mabiro tayo migepe kaka dwarore.
Koro jogo nigo understand ni gimomiyo gwegi oko nikech nok ginyal tich. Nomigi tich to nok ginyal. Koro wakwa sirikal kasa ochopo ma rais dhi yiero cabinet manyien, oyiere jogo manya tiyo, jok mantiere gi experience kendo jogo mong'e gima tero gi office.
Kiyiero kendo mar ariyo makoro idhi ket in place, ng'ato bed mariek, CV gi ema mondo migi places magintie. Kik ket ng'ato ma lawyer to dhi e roads.
Moko kuomgi to ne osekum ninde tich ka oyiero jotend migepe ma oserem tiyo makare.
Kitu cha kwanza chenye amejaribu kufanya hata kama amefuta, lakini yeye bado pia yeye ako njiani. Aende nyumbani na wenzake wenye amefuta kazi, yeye pia afuatane na wao. Kwa sababu yeye pia hakuna kazi yenye anafanya. Yeye ni rais lakini lazima achutuliwe mwanzo ndio afanye hiyo kazi. Sasa yeye vile amefanya kazi, ajue kile yenye amefanya, yeye pia ako njiani kufuata wale wenye amefuta kazi.